You guys don't watch ASMR, right?
ASMR sucks.
It's the best. No, ASMR, ASMR.
Yeah, with that mic quality, it's so good, yeah?
No, like...
ASMR,
Why just Vertigo?
I want to play in Vertigo.
Queue time's too long, just...
Yeah, something?
No,
never mind. Even Vertigo is higher than me in rank, in your body.
No, if you throw a grenade like whole water bottle, it looks so good. Can you like plant the bomb in pani on your voice? It will be like...
No, you can't.
Plant bomb on water. Plant bomb, mati, idiot, player.
Definitely gonna ignore you.
Hey, whoops.
What a fucking nigger.
Like, you're the one with least HP throughout the game, and you're the one to survive the lane.
Yeah.
That's called bitching around and letting that literally miss that.
It's me, by the way, just so you know, fucking retard.
Suka 90 attack. Oh my god, Ching Chong Bliet. Hey, you have a good one.
Da 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 da